kije nchuti na mwakunzi ba BTV chanchane B News turatsuko mwari mukumbiye bishasha weekend ati yari meze gute nibindi bitandukanye nkuko vyama twamadufisa abatumire muri B News nigera ndayikoraje nyene na manate witeka nkuko bibona nga turi kumwe n'umujea reka tumuha kajyo ni Alenova muramuzi benshi cyane ariko reka tumubwire nawe yivugire nitube twamusondetse
Wakoze cyane spokesman Eric Dushimirimana nitwa Alenova Irambona
yes
hanyuma ndi muri monde ya entertainment yo muziki ndundi imyaka iramaze kurenga 10 tuko turashigikira impano ingabire zitandukanye kugwaruka rw'iwacu abarundi biwacu kambere no kubageze mu zabukuru ko arabo twaherekeje dusanga baramaze bishika kure n'ubu kumbere bageze ku rundi rwego nabavuye muri buno guzima
yego cyane murakoze mwumvise ko dufise no vuga ati umuntu wa kera muri no industry aho rero muce mwitega deba ishushe mu mpera za kino kiganiro nkuko mubizi B News twamaduhera ku ndirimbo shasha nova indirimbo shasha dufise nizahe
dufise indirimbo shasha nyinshi mugabo rero icyo novuga nti kiratangaje kije giba nkihinduka nuko muri no ndwitubona sinzi ka ruburuhe ufatiye ku minsi mikuru ya Noel n'ubunani ama video yarakenye amadeo yarakenye abarinzi biboneka ku mengo bari ofisa kariro ko gusohora cyane indirimbo mu gice cy'ubunani na Noel mugabo mu ntango z'uno mwaka mu kwezi kwa mbere indirimbo z'ama video zisa nk'izakenye gusumba mugabo turafise indirimbo nkazine novuga nti nshasha zasohotse mu inondwi ariko kandi za yuko dufise nk'indirimbo indirimbo yitwa Titanic cyangwa Titanic y'umurimbyi B Bright a cappella indirimbo nibaza ko fise ikintu zoshika ko atoza kuvuga ko byinshi gusumba mugabo kandi afise n'indirimbo y'umurimbyi gira ku ishaka Boniface azwi ku izina rya cyane rya B Face on the Floor indirimbo yitwa Number Mode aba n'abandi bavuga ati Number Mode ya gute ni challenge ihari ku iyo zina giyo ndirimbo tufise indirimbo yitwa Pourquoi tu mens ino ndirimbo yegukira umugwi w'abarundi bahariya mu gihugu cya Canada mu gisagara cya Quebec ni indirimbo iri muri gospel mugabo kandi tafise ni indirimbo yuno yabano basore novuga ni umugwi hari ku ngo Fleury hapa hamwe n'uwitwa Piti tuzo twakora ko cyane muri kino kiganiro cyacu no musi
yes reka duhera kuri iyo nyene uhereje ko nibaza ko indirimbo ariyo yitwa Peci y'umuririmvigo yafatikanije na Fleury rapper ukabuzi ko ari abantu basanzwe bagira imidiyo ya hip hop ariko muri gospel
ego basa bagira imidiyo ya hip hop muri gospel na ubona ko habaye ihintu gihinduka barahindura ibintu ku buryo mbere harabaye n'amajambo mu mino misi heze nuba kibandanya bamwe bavuga ati mbega aba bantu bariko bariyitira barivanga bikabagora cyane kwikuyambura umwambaro ngo wabisi ngo bagatusanga amarapa cyangwa amahipa kuko uragira ngo n'amarapa ngasa n'ayabisi mugabo nkavuga nti mbega hariho rape y'isi hari n'iy'ijuru byose nibaza kubica mu butumwa bucamwo mu deo kandi inzira zose zishobora kuba nziza mu gihe ubutumwa ugomba gushikiriza bukenera gushika kuri bene bwo
yes tudatevye reka dukurikirane indirimbo Peci ya Go na Florida
Trick beat.
My time's now, your time's now, our time's now. My time's now, your time's now, our time's now. My time's now, your time's now, our time's now. My time's now, your time's now, our time's now.
Do she get it now, Kuri? Leave and die, trust. Go, 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 go.
Yeah, nuzo kumve bakubwira ko ingabire uri kurakoresha siyo genda ubabwire satani ko ari ngo yitije ingabire ari kwacu fasi iyo nkota jya mu rugambo mambaro mambaro w'ijambo genda ubabwire jambo uhora wari ngo yahoze ari jambo genda ugarukane izo ngabire izo nyene biti z'ababire tunyage satani ibyo yigabiye dushingire intaye kuri twabwiwe na nyambaro yesu yigeze zana nari ingabire yarobanuye zose yazihaye mwe muzishingire intaye icyo yibiciye muri wewe gospel sumudiho n'amajambo urabikora uko ubishaka haba no mu ntambo nibigere nama ngo bikore uko bashaka ngo bihebe ngo bakurikire mvyo bagomba nibagera kuri yoro tano zo bavire hari mpamvu ndiko ndabikora sisubira inyuma nibagera mu mahanga zo bavire ibifi sidiri kuri we kubikora ncho nareme we
my time's now your time's now our time's now my time's now your time's now our time's now my time's now your time's now our time's now
My time's now, your time's now, our time's now.
Do she get it now, kuri? Live and die, you trust.
Go, go, go.
Wabonye ko bavuga ngo turatanga ubutumwa ibintu byinshi n'amajambo menshi arimo sinda yafata kandi twaberetse gato ariko ndibaza ko muzoronka akajyo gagije ko kuzamurayiraba kuri BTV sivyo gano
ego bazoyiraba mugabo kandi nje nabonye akantu ka Martin ahavuga yavuze gato ku nyambaro byo nitwa turavuga ubuze nyambaro mbega banaka abakizwa bambara gute mbega hariho sire z'abakizwa na sire z'abandi mbega ni banda batarabakizwa utari umukizwa ninde ubwiye kuraba rero barafata umwanya kwiye baje no kuruga kwa YouTube babandanye barondeye ndirimbo bayisubize inyuma cash ni no guteza imbere uno muziki ndundi yo guteza imbere bano bahano bahinga kuri Burundi
yego cyane B News kandi musanzwe mutsiko tubereka ama video na kanatsinda turi televiziyo nkuko mubibona ngaha ariko hari indirimbo nubwo ziba ari audio tuba twumva ziba zikwiye kugirwa kwa kadeba canke dushobore kubipartaja abakunzi ba B News umva nk'izindirimbo duhere kuri ya B-Face imaze amasama k'isotsi indirimbo yitwa namba moja
ego iyo ndirimbo namba moja ifise challenge ifise challenge uhere ku izina yitwa namba moja
tubamenyeshe ko B-Face aheruka kuba muri ivi umwaka
kuri ya FM ego iyo namba moja ukiyumva nibuka ko nabagenzi banje dusange kuno mwuga batashimye cyane ko yogumiza iryo zina ati namba moja ari namba moja ya kidumu ari namba moja z'abandi ati yo hindura musandure mu muziki amazina arasho kuba amwe turazi nk'indirimbo ziso za sorry indirimbo za love you
indirimbo za burundi
ni nyinshi burundi ni nyinshi
chamisi bande bose
sportsman n'abandi bose amagaba
kandi nta n'umusanga imwe isa niyo
ego igikuru gusa no kuraba mbega ari amajambo yubatse gute mbega flow umuntu ari kararirimba cyangwa umuntu mugure kararirimba yarinze gute mbega beat cyangwa se umudiho urashaka gusanga imiri muri rege iyi ndiri muri stirrer salsa undi gasanga yagize muri techno byose biravana ino ndiri boro ya B-Face ubwiye kwiraba ukuyumva gusa namba moja uca uri umuntu ukurikirana hafi iby'umuziki ndundi na cyane cyane muri ibintu byacu uca wibaza ati mbega ni namba moja ni B-Face ate kwikibanza cya mbere mu rukurikirane rwa ba bandi babiri twabonye mu minsi yahera
ari wavuze ko ari namba moja gushika kuri inzu
n'ubundi muri rimbyikazi nawe nyine na Natasha yavuze ati nanjye ndi namba moja mbiri tatu kubandanye iyo rero challenge niyo tuma kumbo n'abantu bashikoze kumviriza ino ndirimbo ya namba moja ya B-Face mugabe ikindi nibyo gihari ni indirimbo yasohotse muri stage tumenyere ngo B-Face
crank
trap music
haja ni trap
a trap music
hari aho bavuga B-Face ngo sumurapera kuko ngo agira ngo maragaton ngo ama dancehall rero twizera ko uno musi yacitse umurapero wa vrai reka icyo kibazo 90 faraza kukitwishura niwe yabivuze
ego iyo ndirimbo rero ni muri trap music hanyuma ugiye kuraba ukuyumviriza neza ahubwo nta gari we yigira kani namba moja yivuka kani namba moja ahubwo avuga kino ndirimbo yiwe niyo namba moja sinzi rero kije gufuta izindi zari zisanzwe zibaho zabayeho mbere ya 2010 muri 2018 cyangwa mu ntango z'uno mwaka imbere yuko ino ndirimbo isohoka nakubwo tumira kandi kuyiraba no kuyikurikirana cyane kuyumviriza ko video ntirasohoka ni guca tumenyesha yuko hasohotse audio video itarashobora kuboneka
ariko akaba yaratwemereye ko vuba ngira ni nk'umwe kwa kabiri avuga ati video y'indirimbo azoyishira ahabona abiciye mu giteramo vuba rero
ko barakantu kiteka kumbure ni niyo challenge twa kuturavuga ituma abantu sibibaza ibi nibi yotuma aharongera na koyoka n'umufuku gatubuka hama isentire agatubura
yes so nyene uvuze vya challenge yinibuka ko ariho challenge y'indirimbo dance ya nzobikora ya masalenzi tuzobabwira uko bizogenda twarabonye ashigikiwe n'ishyirahamwe kanaka tutovuga ngaha kuko twere itarabashikira
ngo muje name mwige ibintu ijya nino ubwo tukaba turavuga gusa tumirira aba n'abandi nk'imigwi imigwi itandukanye cyangwa umuntu usoro ashobora kuba ari umuhinga yafise ingabira no gutamba kuyo baragerageza kujya kanoti ibihumbi majana atatu byo mu kwezi kwa mbere si makeya aho ni kibanza cya mbere ku cya kabiri twarabonye ibihumbi majana abiri ku cya gatatu twarabonye ibihumbi ijana aho rero umuntu wese yibaza ko afite ingabirano yo gutamba yo kwigerageza haba ari we mu kayogoro ka makamba hariya uwo bari neza neza ibukinanyana mu kibitoke ubutumbere yari yabgambarangwe mu kirundo cyanki 9 juri muri cyankuzo abo bose ntibikuremwo ntibikengere harige wosanga ako kanoti bagatsindiye.
Yes, bacha baronka bacha bakoregwa kandi na official video nyene ya dance iyo challenge bakayikoregwa nziza n'amasana mu meza.
Umviriza rero udufatiye aho guca bakoregwa official video bica bisubigura yuko abagiriwe promotion. Naho wo buri hari ya ntavuga n'ahantu babakure mukaho turemera ko ari ahantu kure nyabitsinda hari ya muri Gisuru na muri Ruyigi n'ahantu atari hafi cyane. Ukikorwa video uvuye hari ya uburyo bwose bakagufata mu mugongo wewe ukaza uje gusa muri tournage byose bya ma location byose barabiteguye urumva nawe buronse promotion wo bugiye kumugaragaro wo bushitwa habona n'icyo kwasanga ufatiyeho no gukora ibindi bikorwa byiteka.
Ego cyane turatandukira ku mugwi Ovado. Nabo nyene nta video basohoye ariko ivyo bakora turakwiye kuba twobicisha ko gato itubivuge. Urumva baheruka gusohora indirimbo yitwa Bashiki bacu ni video. Nta n'indwi zibiri iramara yatanguranye n'uwo mwaka. Hama bari baratwemereye ko bafise mixtape yitwa Shona bazosohora mu ntango z'umwaka. Ukabona rero ko batanguye aho Snokey wa Ovado tuvugana muri B-News iheruka yavuga ati twayitiriye Shona kuko twabonye abarapere batagikorera hamwe kuko turashona urukundo mu barapere. Aba bavuga ati muri iyo mixtape harimo Fabilove harimo Pim. Pim yabe na Pim yasohotse n'ukuvuga muri no misi nk'itatu baramaze gusohora indirimbo zitatu nyamba atari zibiri. Vyinshi murashaka kubisanga kuri channel ya YouTube ya Ovado Team Family ugashora kumvira izo ndirimbo.
Ego umugwi Ovado Team no mugwi wamwe ufite challenge mu kuntango bashirimba ibintu abyacane cyane bishigikirwa cyane abakiri bato abakiri bato encore plus abanyamuji abantu bari branche niko bivugwa hanyuma baragenda barakora barakora ikorwa birashimwa haragera igihe umengo Ovado Team irasinziriye iraryamye hanyuma ubu twabonye ko bashuka ibyukiranya mu izino mpera za 2018 no mu ntango za 2019 urakubakora ko ibintu byiteka nico gikorwa cha mixtape ni gikorwa nje na kengurutse numva kare kintu cyo gushikikirwa na cyane cyane kusura mu bikorwa byawe byose byegeranyirije hamuka cyangwa ku mashani atandukanye sa ku mbuga ngukanye zitandukanye gucya abantu bakabona kubironka ku bwinshi.
Yego cyane urumva ko haheruka gusohoka Shona bari kumwe na Pim aho twabonye na 90 fiyandika ati murambwirira Pim mu mundo ndirenda muyifana bisigura ko yagiyewe n'agace ka Pim. Pim kandi tubamenyeshe ko yamaze gutangaza ko yahagaritse umuziki sinzi ko iyo nkuru mwayo
iyo nkuru twarayibonye ndacanje kumbuga ngo turamumenye mugabo rero kubera ko mu gisata cy'umuziki amakuru amwamwe uyemera rukurinze kuyatohoza ukayica kuyaciga nino ku buryo ku rugero rushimishije kuba yarabyanditse ku mbuga ngo bwamenye naho yoba yabashikirije burya n'abantu b'abanyamuziki na cyane cyane mu buryo bwinshi bwo kwitangaza ari umuntu ashobora kugira ikintu kugira avugangwe.
Yes.
Sinzi icyo cyatumye ajya mu muziki ko yoba yaragenzuye akarimbura akabona umwanya yamaze mu muziki icyo cyatumye afata ingingo ya muziki yoba atagishitse ko kugira ngo acafate ingingo yo gukinjura yo kubiheba. Sinzi ko hari indi mvo yindi ashira ku mugaragaro mugabwe kuraba no mu byashikirije ko aba ku rugwa rw'inguka mumenye kwa Facebook urabona ko mwabwaga ati je undakinjuye ndahagaritse nibyo dutangaza harabahagaritse barahagarika burundu mu buturaza abantu bahagaritse bavuga ati ko turavuye mu muziki uyu bita secure tugiye mu bindi aho no vuga nka Joshua asigaye ari umukozi w'Imana yaheruka ku ino television mu kiganiro nk'iki ko vuga nko mu ririmbyi yaratwe izina rya Gitero Rax ubu nawe nyene
appel
ubu ashima mbere ko abantu bamwita appel gusumba Gitero Rax kubera ko yatumbereje wundi muziki wiwe ubu muri monde y'umuziki mpayagiza amana.
Ego cyane zitandukire ku ndirimbo Titanic ya Be Bright a cappella.
Titanic cyangwa Titanic ni ndirimbo ya Be Bright a cappella. Iyo ndirimbo nayo nyene yasohotse ari audio.
Ariko nawe nyene video ni vuba.
Video ni vuba.
Turamaze kuvugana.
Iyo video rero ari vuba niho je mpagaze. Ndavuga ati mbega mu by'ukuri araza kuduha video ifise akanovera gahuye na kanovera kari muri audio.
Yes.
ko amajambo yo muri audio wumva ko ari amajambo asosa ari amajambo afise injirana injirana mugiza ihamagarana mbere bituma umuntu yo kiyoherwa cyane ko yumviriza mbege arata kuduha video iryoshe iryohera amaso nkuko indirimbo cyo kuryohera umuti amatwi munanunga akarora ne nkuko ubona ko Titanic cha Titanic
ni nubwato
ni inkuru yabayeho aravuga Jack na Rose ni yari kuboneka neza ko Queen video Queen video nawe nyene uno via capella mbe abaza kutugira video mu byo kuba ari mu bwato modele nk'iya Titanic kuta byagenze ico ni kibaza abandi bashobora kwibaza tukavuga tuti rero ntawo cyabivuga hakiri kare ntawo ruciye rubanza hakiri kare nti hararengerana mugabo ni inkebuzo cyangwa se n'ubutumwa ndazi ko ari ko kugira ikintu kiganiye abone yuko akwiye kubaza abahinga abantu bafitemo burambe nawe arafite burambe abaza abantu banabandi kubujyo kano kano vera kasotse mwino audio yakore muri Agape Records
uko
ego bikumvikana kandi na steel ya latino hari ya muri America yo hepfo itarimenyerewe cyane no mu muziki ndundi cyo cakiba rero ikintu cyo vanza kiba nko nka karanga muziki cyangwa nkavuga nti yitirirwe monument ibe ikibe gikogwa kivuga ati Be Bright a cappella uragiye muri monde yino generation yo muziki category yo muziki kandi ugirube rurangiranwa kuri kino gikogwa cyiza wahaye abakunzi muziki ndonze
ego cyane reka tuzomurondera canke twitege kwanza video ariko havugwa na byinshi ko indirimbo sinzi ko Fizzo yayishinye cyangwa ari we yoba yarayanditse ivyo navyo ari cyo
bibi amakuru dufise ko batwa kwikiranya kumwanya nuko mu ntango mbere no Be Bright a cappella yifuza ko ino ndirimbo yosoka muri Bantu Boy Entertainment
ariko arafitanye amasezerano na Clovis Pro muri Agape Records
okay hanyuma rero ico gihe we anavuga ko amako twanose nuko yoba yifuza yuko yosaba ubufasha hariya kugira ngo arihe amahera mugabo ndahatari gushikana yakwi asabwa yose mugabo arihe make hambavu yito rero nyashobokwiye kuba iyo ndirimbo yakorewe muri Bantu Boy Entertainment kubera ko amenyesha yuko byaciye bihuriye na kiya gihe hariho isohoka mu gasakisaki mbere bice mu kinwabi ry'indirimbo zitandukanye za Big Four Years gutyo rero acavuga ati abona yuko atoza hariya ngo bigende uko asabwa ubufasha kanaka acarabangira acatumbira kwa Clovis Pro hamigi hari nuko gusa aremereza neza yuko aramakuru twaronse yuko Big Four Years afise uruhara kuri ano majambo ya kanovera tuko turumba mino ndirimbo ya Titanic cyangwa Titanic ya hari tuko yubara shize ku murongo ati aho wogira kugeza kibatora text fini ari yo navuyemo kino gihe kwa kindirimbo Titanic ya Be Bright a cappella
yes turatandukira ku ndirimbo yitwa Pourquoi Tima ya The Rocondes Family nabaririmbyi tubona ko batari ngaha mu Burundi
ego The Rocondes Family n'abasore babiri basanzwe bahari ya ku mugabane wa Amerika ya ruguru ni muri Canada mu gisagara cha Quebec ni indirimbo ya gospel indirimbo bise Pourquoi Tima uyumvirije
techno iri mu mudi wa techno
icyo nico cyanjyoheye twako turavuga ko kintu kigano cyo musi twarosa ama style atandukanye twavuze B-Face no ya style yiwe ya trap music yatuzaniye turavuze Be Bright a cappella niyo style ya latino imeze ukuntu muri Amerika yepfo tujye tujya muri Amerika ya ruguru turavuze ino ndirimbo ya uno mu Glocondes Family batuzaniye techno kandi indirimbo ya gospel Pourquoi Tima urabye neza amasanamu ino ndirimbo urakara amasanamu akoze neza kandi ukabona abasore baririmba ibintu bariko barabibamwo barabibamwo kavuga ati mu by'ukuri ibi bintu birajanye ntibahusha intumbero bari bihaye barashikanye aho bashaka gushika
turiko turabiraba aba basore ni bashasha mu mwuga
ego ni bashasha niko twovuga hano kuri si y'u Burundi nta bindi bikorwa byo twatubazi ko bariko baragerageza kwerekana byinshi mugabo barafite indirimbo zirenga zine harimo n'iyi yunyene Pourquoi Tima mbere ibikorwa byo byose kuri YouTube wanditse Rocondes Family urasho kuronga ibikorwa byo bitandukanye no kwirabira ino ndirimbo shasha rero yabo yitwa Pourquoi Tima hanyuma ukaraba n'ingene bagerageje kuja mu majambo kuba mu majambo baririmba bakaja muri mudi ego bakabibamwo niko kubivira
reka tutatevye tubereke indirimbo Pourquoi Tima ya The Rocondes Family ariko tubabwira ko inyuma yaho gatoyi ni surprise nkuko tuvyama tuca tubazanira ubutumire ubushitsi buno munsi mbega ninde numuririmbyi numuaktera w'amafilme
acuruza ubugoro iyo badandaza amatelefone iyo bari umumekanisien cyangwa se n'umurobyi ibyo byose turabimenya
inyuma gato y'iyi ndirimbo Locondes Femi
Pourquoi tu montres à ton ami que tu l'aimes tant que tu mens? Pourquoi tu parles à ton ami? Tu as pitié des rues tant que tu mens. Pourquoi tu montres à ton ami que tu l'aimes tant que tu mens? Pourquoi tu parles à ton ami? Tu as pitié des rues tant que tu mens. Pourquoi tu fais ça? Yeah, 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 eh, yeah, 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 yeah. Pourquoi tu fais ça? Yeah, 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 eh, yeah, 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 yeah. Le vrai amour est celui qui vient des bons cœurs et pas de la bouche. Même si tu penses que ton ami ne sait rien, il y a quelqu'un qui te jugera.
Tumaze kubazanira umutumire karibu cyane
urakomeye
bamwita Madiba the classic
yes boy classic boy mbanje kuramutsa abari ko baradukurikira na bose abafanzi b'umuziki ndundi aho bava bakagera ya
haje ufise imyaka ingahe nico kibazo cyane
okay umujije imyaka 18
2018 hari byo nyinshi twakumenyeko
yego
imyaka 18 ufise 2018 hari byo washitseko mbega urashima ingene wakoze 2018
ego kuri je ndashima gusa hari bo bimwe bitaraboneka ku fans no mu kazi kanje
mu mwaka uheze niho benshi bakumenye mbega niho mu mwaka uheze wa 2018 niho wasohora indirimbo yawe ya mbere na video bimeze gute yami bikugwa wakoze bingana gute mu mwaka uheze
oya je natangiye gusohora indirimbo yanjye ya mbere hari muri 2017.
Indirimbo yitwa gute?
She says ari mu kwezi kwa kane. Nibuka icyo gihe nari nkiri ku ishuri ari twari muri nka deuxième trimestre. No nasohora indirimbo yanjye ya mbere. Niyo yatangiye kuja ku maradiyo ku mbuga ngurukanabumenyi zitandukanye abaririmbyi bagenzi banjye bayipostinga bambwira big up bama support zitandukanye ama muri 2018 nasohoye indirimbo zibiri ni Miss You Mama na System
ego Madiba wowe wiravye ku rwego ugeze ko ku muvuduko uzananye urashima bimeze gute hama inyuma ya System tuce twitegurira iki
okay umuvuduko ndi nawe batariho bimwe je narashima kubera umuntu urakora but nukora ngushimisha abantu bose kuri samples ya so ndagirageza gukora neza n'ingufu zanjye kubera je na management ise ndikora na jewe ku bwanje ya so abafanzi banjye n'abafanzi b'umuziki ndundi bitege byinshi kuri Madiba 2019 ya umwaka wa changes ya we must change our industry
uravuze ko ata management ufisi gufasha kandi turabona ko kiri no kwishura imbega ubifadikanya gute hama amasixe yo kwishura ibimeze gute je narabiciyemo wiga uri muririmbyi ukabufise n'amasixe biyora bigenda gute
ya ajya biragora iyo uri kwishura biragorana but iyo wipanze mu kazi kawe ukipanga no kwishura byose bigenda neza unajua mana sisi wasani huwa tunakutana na vitu mambo mengi tofauti
yes
so kenshi na kenshi bisaba yuko uburi strong kuba yani kuba tayari guhura n'ivyo bintu yani guhura navyo muri industry ya nuko ama school nawo nyene nuko nyene turagirageza nuke buke umuntu nyene ne yaje uhura na vyinshi uri ku ishuri but nuko umuntu utegerezwa kwemerana n'ibintu byose
ubwo ama success yawe ufise mu muziki ntatuma hari cha gusubiza inyuma hari ya kwishura
aya
kumengo ya ama success yotuma umwari umwanya munini hari ya mu gisata cy'umuziki gusumba kwishura ingene wemego hari ya bajya mwigana bari yakuba hafi gasanga huko babona ko byo gusamaza kuruta gufatikaye hamanga amashuri ya magabanye kurabona ko no guhera dahera uragabanya gatoyi.
Okay, chambere number icyo no vuga. Iyo uri muri industry cyangwa uri muri rinje, utegerezwa kuba simple n'abantu. Kama mimi Madiba mimi ni mtu yuko simple sana, but ukiniona hivi unaweza kujihisi ni mtu mwingine, but mimi niko very simple.
Yes.
I'm very easy as you see. Unaona? So, iyo ndi ku ishuri je nifata nk'umunyeshuri. Ivyu muziki pembeni. But iyo uri nga muri industry cyangwa wasohotse inyuma ya school. Utegerezwa kwifata nk'umuririmbyi kamera ya kubera uburi umuririmbyi nyine. So but Jesu kuvuga ngo nawe mbona ahantu kanaka wo kwibaza ko je no uvugana nawe cyane ibindi je ndi simple kabisa mimi niko mtu niko simple na ukikutana na mimi unaweza ukaongea na mimi anytime as you want ya.
Madiba uririmba mu ndimi zingahe?
Zitatu.
Ukunda gukoresha ururimi rwawe?
English and Swahili.
Hama tuhagare kuri system niyo ndirimbo tubona ko ari nshasha.
Yeah.
Inspiration yavuye hehe kandi warahinduye style gatoyi umuntu.
Yeah.
Aravye ijya Miss You Mama. Inspiration yavuye hehe kuri system hama wifuza kwizo kugeza hehe?
Okay, system idea kwanza hari muri 2017. Nibuka icyo gihe hari muri September. Idea ilikuja vipi? Nilikuwa natulia, so sababu umuririmbyi utegerezwa kuba wandika sana. Uburi concentrate ni muziki yawe, projet zawe. Ya ubikurikirana hafi. So naje we nari mfise imiziki bije yanje yari y'imiziki nyinshi muri 2017 but siyo se yasohotse. So system yaje gute nari namaze kwandika ideas zitandukanye za Miss You Mama, za Paradise. She says so agira hantu niyumvira kwandika ikindi kintu gitandukanye na bile ya namaze kwandika. So idea yaje gute nandiko ndagerageza kuraba ibitubamo mu buzima cyane cyane mu buzima bw'urukundo bw'umuhungu n'umukobwa ya niyo inspiration yavuye. Ama lyrics yavuye muri nani jeno vuga kuri jewe ni story ya mwanamke na mwanaume kwenye mapenzi. So walikuwa wanapendana. Na mwanaume kuna fasi anafika na mapenzi waya anazidi. So nikawa nimetoa hiyo idea pale. Yakizidi waya anafika wapi? Yuri mu rukundo rukarenga. Rubagwa kugeze ahantu nko ku mutima mu maraso yani hamwe yani ukilala ukaamka unakutana yani unajihisi yule mwanamke sana, unajihisi kwenye mapenzi yani una feel tu mwanamke wako. Anytime unakuwa uko free unajisikia yani uko always ukiwa naye. So hapo mapenzi kivyangu mimi nikajihisi yanafika wapi? Kwenye moyo. Kwenye moyo, kwenye damu. But ndio kesha abantu barabiri. So jencha ni umvira tell me nokoresha batara akoresha mu rukundo
twita mo system.
Yeah, so system ni system ni umutima, system ni ubwenge. Na sababu system ni bintu nyene biba bigize icyo kintu. Yani nka ordinateur iri imbere yacu na mercarte ni system. Disque diri fise system yayo na so na mimi nikaisi mwanadamu system yake ni akili na moyo. Yani ubwenge n'umutima. So nchamitamu kuita system.
Yes, umuntu agusanzwe gukorera ama video ni inde kuko ntidukunze kumumenya.
Ya umuntu ankorera ama video ni Amini Baby. Ya benshi baramuzi. But ni mushasha muri industry but arazi gukora akazi nico je ndamukundira.
Chisha ko gatoyi ko bari ko baraturaba bumve ko ari Madiba turi kumwe. Miss you mama.
Mama, I'm telling you the truth, this is not drama. Madiba mwanaume naziri kwamo, naziri kuteseka na kwanga ika. Kila nikikumbuka mambo yalopita, mbona hujanita? Sasa miaka sita, na ukiona call zangu why you don't pick up? And I hope all those messages and letters azili kufikia wewe.
Yes,
yeah. No, I'm not sure.
Madiba kajambo kanyuma canke ikibazo tutakubagiye canke ico bari wifuza gushikiriza ku bakunzi ba BTV.
Okay, byinshi twabivuze cyico no vuga nuko bandanya badukurikirana hafi twebwe abaririmbyi b'i Burundi baje ku platform zacu za YouTube, Facebook, Insta, Twitter. Bagira like, bagira share, ama mfise video shashi iri hajya kuri YouTube yanje ni system nkuko mubizi, kandi iracyari nshasha, imoto ubushasha, ni video ikozwe neza, ikozwe ku rwego ya rushimishije, ifise quality, murashobora kuja kuyiraba kuri YouTube yanje, ama niwe bagire like, share, subscribe, na comment zanyu zirakenewe, nizo zituma twebwe abaririmbyi b'i Burundi dutera imbere na industry yacu.
Ego cyane muguherekeza tubasigira indirimbo system ariko genda nayo nyene uko njeje mu muhogo niyo ndirimbo shasha
kwazili I could love chumbani unani maliza gamie wena squeeze you and squeeze you tight feel it kwa wengine sitamani mi you killing me emotionally
yes. Big up sana Madiba, urafite talent kabisa kandi tukwifurije gutera imbere mu bikorwa byawe.
Urakoze cyane. Amin. Namwe ndabashimiye cyane kuba mwatwiyumviriye mukadutumiraga kuri BTV. Ni ikintu cyiza cyane muba ni support nini ya cyane kuri twebwe tukiza mu muziki. Ni ikintu twifuzaga kuva kera. Yani ilikuwa kama hatujihisi kama tunaweza kuwa hapa, but hilo tunakuwa hapa na tunasapotiwa na nyinyi, ni vizuri sana, nashukuru sana.
Yes, asante sana. Yeah. Mkumwerekeza Madiba, reka tubasigira karirimbo kiwe system, mushure kugafeelinga gatoyi, hama tubandanye na B-News yacu.
Yeah, and the mic. Yeah, yeah.
Best according to Kondi.
Madiba, Madiba.
Kwasile, cool love,
chumbani ye,
unani, maliza kami ye,
yeah.
Wena, squeeze you tight feel it,
kongine sita mani miye,
you killing me emotional,
yeah.
My girl, fisakanu kumutima, woma kanyanga kukira, sweet girl koni umva. When I'm not home and you're alone, I feel like I'm in snow. When I feel cold, you bring me warm. You chase the cold with love,
that's true.
Cause you're the one who caught me in the moment. Ever since that I knew you existed, a day with you will forever be a replay. Me and you will never be a mistake. Nyegera mwere kurukundo.
Turu kwa my system.
Na, sito pata furani kikwona.
Okinu na wewe.
For sure, oh no. They all know you the wife in material. For sure. Oh no. They all know you the one in a million.
Cool love. Chumani ye.
Unani. Maliza kami ye.
Yeah.
When I squeeze you and squeeze you tight feel it.
Go again and sit your money me.
Killing me emotional.
Ego inyuma ya Madiba the Classic. Tugaruke kandi kuri B-News yacu. Nova Jenny bazakwa makuru y'uno munsi asana yarangiye.
makuru no musi asana yagabanutse ko arangiye hoho akazi ko bagahetse kuri twebwe dusanzwe dutunzwe no kumenyesha makuru aregeranye aragabanutse ayanda gumavuka ku munsi kumwanya kumwanya n'ubunyene harayandavutse turi nka musi tujye kumbura tarasho kumenya mugamo kandi tuhaba tumenye rero duca tutumbera ku kindi gice gisa n'icyanyuma cha kino kiganiro cyacu sports
ego twamaduhereza kuri deba no kuvuga turaraba ikintu kiba gifisa kamaro chogira kamara baririmbyi canga abafanzi abakunzi ba BTV tukakidebata ko kugira twungurana ubwenge nabo bagaterera ivyumviro uno musi je nibaza ko ikintu twohagarara ko Nova nubwo akanyari gato ariko wibaza ko twokora ku kijanye n'iki
ikintu twohagarara uno musi je nibaza ko kimaze kuba kiri mu bwenge bwanje kuva na kera kuva mbe n'imyaka maze ni muri kino gisata cyo kufasha gutezi mecha gushikana ku yindi ntambwe uno muziki ndundi ni gifatiye ku kuntu bibyoka neza yuko abahinga bakorera mu gisata
cy'umuziki
ndundi bato bafise ibyo berekana anka matungo cyane ibindi akomoka kuri icyo gisata umuga wawo ubigereranyije n'abandi bahinga b'abarundi bari mu bindi bisata bya sport aho twovuga nk'abanonotsi cyo kimwe n'abakinnyi mupira aho rero ugiye kuraba iyo tuvuze amatungo tuvuga iki tuvuga ya miduga
ya mazu
eka n'ibindi byose ushobora gufatira ko biboneka naho bavuga bati harabaje kuvuga tudufite amahera menshi ku makonti mugabo wa ikonta bari y'umuntu mugabo hariho ibintu ubona ati nakavuze ngo aratunze ucuta kwibaza afisiki afisindu zingahe ngisaga cha Bujumbura afisi imituki ingahe mbega arahindura canka ni wa mudugu umwe nawe nyene sho gusanga bimeze ku nuko nuko rero tukace twaze kubera iki none dufatiye kuri kahise turaza abantu bakoze cyane muziki ndundi mbere gushika n'ubu ari bo citegererezo ari bo vuga ati nishimikiro mugabo tusanga iyo tujya byabaye ribi tuje twibaza tuti none ni kubera iki mbega ko barakutamenya ingene bitwara mwugo ko turazi ku buryo bwa buronkamwe uburyo baraburonka
hariyo ama kontra baboneka tubona ko basinye
amahera ama kontra aboneka nk'ubu tugiye vuba hafi ariko dutangwe duhere mu 2011 na kabiri
Brarudi yaraje
yarafashije na Prime Musique turazi abarinzi bagira baronka ama kontra y'ama miliyoni 100 10 na mugabo ugiye kuraba gushika ubu ugatusanga ubajuje ati ayo mahera ari mu biki ukabura aho hari nabo tutsi bararonse nka gatatu ugasanga tu mwaka yaronse 200 ambassadeur yaronse 2530 mugabo cyo kuraba ati mbega ninde muri inzu y'Uburundi gushika ubu tutsi afise inzu yiwe
abamwo
nziza
heza canke imodoka izimvye
ehe ninde tubigiranye nje no handi
mu bindi bisata turacura gutanga karorero Francine Yonsaba
agena very wit
kandi
numuntu agitangwe hijya yeje hari abantu amazi imyaka 15
basaido ntibazonkiza
nababera hino bose bagayele bigira imana abo bose uge kuraba uca gusanga bati arafise ikintu arafise inzu cyangwa arafise umuduga cyangwa arafise icyapa cy'umuryango biboneka neza yuko afise ikintu cyitunga yakuremye gisata ibyo rero bigacya bigaruka ko no muri cyo gisata cy'umunonotsi cyangwa se cy'umukinnyi w'umupira w'amaguru baba bafise garanti bisanzwe bitwi yuko hari imyaka ugeze urashokora nka mugwi ukwakira baba bazati wakoze ntushobora gushika imyaka 40 mugabo turaza abantu bari mu muziki barengeje imyaka 25 barengeje 50 umuziki washo kurimba gushika nawo imyaka 100
urashobora kuririmba ijwi ataho riraje
aba nabandi bari baza rero uti meno ni byo baba biva kuki tugarutse inyuma gatoyi haheze muri rinze cyanjo hamisi gushika nubundi batugendera ko abana bavuga ati yarakoze ibintu byinshi mugabo birabaje kumva ko sukugira ngo tumukore mu nkovu
cyangwa
umujyango wiwe mugabira babaje kubona chanjo wa misi yapfuye hamenyekana mbere ko yapfuye amazi gihe kinini
wamenyekanye
amazi gihe kinini yarapfuye
nka
zibiri kandi apfa mu bintu biteye akabonga aha rero aronse agashimwe gakomeye Prix Kalao mu myaka y'imbere y'uko apfa kugeza n'abazungu bavuga ati n'abandi biravuga ati mu Burundi hari umutwe wa chanjo wa misi turagiye hari nabandi baje mu nyoma vuba turi mu kwezi kwa mbere ni kwezi Jean Christophe Matata yashengeyemwo ari mu bitera muri Afrika y'Epfo hari tariki zitatu z'ukwezi kwa mbere 2011 imyaka 8 yarumanyirenze ko iminsi mike mugabo turibukanya yuko no kugira ikiziga cyo gishike ngaha harinze kuba umucyango gutanga udufaranga na konte irugurugwa mbere n'umujyango mukuru w'igihugu ufati ya mbere mu gutanga amafaranga ari mu mamiliyoni kugira ngo ashikanwe nga ibyo nibi gushika nga ni kimwe ikigandaro cyiwe ni kubujyo cyajyanye no mise vivant yatezo kuba afisa ahantu aba tuzi byo Jean Christophe Matata yamaze nubu abantu bose bumva mukoga ndagowe bumva nza nyagasamburi arema bumva za premier bureau bumva indimbo nziwe nyinshi ikibondo cyandikirize n'izindi za Samantha n'izindi kubera iki rero none ni kibazo kumbure aba nabandi bakwiye guca mu mizi tukarondera ahari icyo kibazo ahari ngorane hanyuma bigatorego inyishu tukamenya icyo bagituma mu muziki bano bahinga mu gisata cy'umuziki bataronka ibyo bintu bakamishije umuziki wabo ngo bivuye mu muziki babironge tubibone tubimenye cyo kimo ku rugero rimwe n'abandi bano bahinga bwa sport cyangwa abanonotsi turaziba nkazamya mpi turaziba Benison yo ngabo abo nabantu bakoze mu gisata bari imbere ya ba Francine niyo nkuru niyo saba mugabo nabo nyene ugiye kuraba hari byo baronse rero novuga nti aba nabandi umwe wese ahari yo turamuhaye icyo kibazo dufashanye kurondera kumwe tuzofata umwanya ukuye kubanza turegeranya ibyo babituma hama burya ngo ibuye riserutse ntibaricisha isuka tumaze kumenya igituma tuzokirondera umuti niba bo hambere atacyo baronse cyangwa bo mugaba ari imbere yacu bavuga ati twagize ingorane iyi ab'imbere bagize ingorane iyi twewe tuyikenyuruko hanyuma tuzobone ibintu bihinduka
ego cyane nibaza ko abari ko baradukwirikira bavyumvise ni deba ikomeye cyane dukwiye gufatira kanya wanashaka atari muri B News hama tugahamagara abatandukanye yaba baririmvyi yaba ba journaliste eka mbere abasanzwe bafasha n'umuziki n'abafanzi bamwe bamwe kugira baterere ivyumviro
no mu bakurambere babaye hafi y'umuziki bakiyukora cyanke bawuvuyemo abo bose kazana ibyiyumviro tukarondera ahantu hari kibazo cyo bakibituma hama kibonetse kibazo mutuzobonetse
inyishu rero irava ubwa mbere kuri mwebwe muri ko muradukirikirana mashaka kutwandikira haba mubicije mu makomantere mu gaterera intererano zanyu ego ikibazo ni kimwe mushura kudutera ibyiyumviro mwese hama vuba Aleno vagarutse chanke
nabandi
tukabatumira bakagira ico babivuze ko ikibazo niki kimwe Nova urashaka kutubwira
ikibazo niki gituma abahinga mu gisata cy'umuziki tutabona ibyamuka kubikorwa byabo no kuvuga amatungo bakuye mu ico gisata cy'umuziki tubigereranyije n'urugero rw'abandi bahinga bo mu gisata bya sport nk'akarorero aho tukavuga nk'abanonotsi cyangwa se abakinyi umupira w'amaguru
ego cyane ngira mu camuvyumva mu muratsiko hariho benshi baba footballer canke baba nonotsi usanga bafise amamodoka n'ibindi hakaba ariho nabaririmbyi baba star ariko ugasanga ivyo bintu ntavyo bafise kandi natwebwe ku ma radio canke ku ma televiziyo atandukanye ibiganiro byinshi bibaho ni vyo abanyamuziki abanyamuziki bavuzwa mu kabare hehe n'ahantu hatandukanye ariko nibatera imbere cyo kimwe naba bandi bibi
kudatera imbere kwabo rero ko bari kubava ko cyangwa kuva kuki naho ari kibazo
reka tubahe isango ry'ubukwirikira aho tuzoza twegeranije ivyumviro vy'abatandukanye hama twongere natwe tugire ico dushikiriza n'abandi batumire murakoze cyane ababanye natwe muri no B News reka nshimire kwanza Renova twayikoranye
urakoze cyane Spox Eric dushimira Imana niza kandi ibintu byiteka hanyuma umwanya wose hazo bakenewe ko hagira ico twotanga dufise kubijanye na kino gisata cy'umuziki cyangwa cy'ubuhinga turiteguye nditeguye nzokufata kanya nze sangire n'abakunzi ba television BTV
murakoze cyane reka rero tubasezere tubahisanga ujye ubukwirikira gumana natwe mu biganiro vya BTV ciao.